Ndiyakwamkela ekusombululeni i-quadratic equation ngokuthini ngokwenza into okuthiwa ukufactorize. Masithi sinale function yethu, i-function yethu sayibiza ngoba ngu-f of x. F of x ke ulingana nantoni? U-f of x ulingana no-x squared umdibanise no-6x umdibanise no-8. Ngu-f of x wethu ke lo. Uba ke ngoku sifuna ukujonga u-f of x wethu uba ume ngoluphi na uhlobo kwigraph, sizathi simbonise uba uyigraph into emile ngolu hlobo. Igraph yethu izoba yiparabola, parabola ezathi inqumle i-x-axis kabini. Eyona nto ke siyifunayo namhlanje, sifuna ukwazi ubana ngawaphi nala manani le graph yethu inqumla kuwo. Siyayazi ke into yokubana xa igraph sifuna ukufumana la manani igraph inqumla kuyo, sizathi u-f of x wethu ulingana no-0. Masithi siyenze ke loo nto. Ukuyenza kwethu loo nto sizathi sisombulule u-x sifumanise uba ngawaphi nala manani igraph yethu inqumla kuyo. Masiyenze le nto ndithetha ngayo. X squared umdibanise no-6x umdibanise no-8, yonke loo nto uyilinganise no-0. Xa wenze loo nto ke uzawuthi ufune, siyayibona uba le equation yethu singakwazi ukuyisombulula ngokwenza ntoni? Ngokufactorize. Ukufactorize ke sizathi sikwenze ngoluphi na uhlobo. Sizathi siyenze ngoba sithi u-x xa umdibanisa nelinye inani, yonke loo nto uyiphindaphinde ngo-x udibanise ngelinye inani, yonke loo nto ilingana no-0. Ngoku ke xa sifactorize sifuna la manani ndingeka wabhale apha. La manani ndingeka wabhale ke sizathi siwafumane njani? Sizawuthi sikhangele, sizawuthi sijonge kule equation yethu la manani mabini. Sizawujonga u-6 no-8. Sizawujonga ukuthini kwabo ke u-6 no-8. Xa sijonga u-6 no-8 sizawuthi sikhangele amanani amabini azothi xa wadibanisa omabini akunike u-6, ukanti la manani amabini xa waphindaphinda omabini aza kunika u-8. Masiyenze ke loo nto uba sijonge u-8. Ngawaphi na amanani angenayo ku-8? Nantso yena ndawo kuqala efuna siyijonge. Amanani angena ku-8 ngu-1 no-2 no-4 no-8. Masijonge ke u-1 no-8. Xa uphindaphinda u-1 no-8 usinika u-8. U-1 xa umdibanisa no-8 usinika u-9, akasebenzi lawo. U-2 xa umphindaphinda ngo-4 ukunika u-8. Kwaye uthi xa umdibanisa no-4 ukunika u-6. Ngoku la manani wethu masiwathi azoba ngu-2 no-4. Yonke loo nto ilinganise no-0. Siyayazi ke into yobana xa izibiyeli ezimbini ziphindaphindana, yonke loo nto ilingana no-0. Siyakwazi ukukhupha isibiyeli esinye sisilinganise no-0, nesinye sisikhuphe sisilinganise no-0. Masiyenze loo nto ndithetha ngayo. X umdibanise no-2, yonke loo nto ilingana no-0. Kwaye u-x xa umdibanisa no-4 naye balingana nantoni? No-0. Ngoku ke masisombulule u-x. U-x siyamazi uba uzoba ngu--2 xa uthabatha u--2 macala omabini. Na kweli cala into enye u-x uzolingana no--4 uthabathe u-4 macala omabini. Ngoku if ubeka u--2 endaweni ka-x, yonke loo nto kula equation yethu ingasentla loo nto kufuneka ilingane no-0. Masiyenze le nto ndithetha ngayo. Ubeke u--2 squared plus 6 umphindaphinde ngo--2 plus u-8. U-2 u--2 xa umphindaphinda ngo--2 uza kunika u-4. U-6 xa umphindaphinda ngo--2 ukunika u--12 plus u-8. Yonke le nto uzawuthi uyiqaphele uba ilingana no-0. Uzawuthi uyenzeke nale nto naku--4 ujonge uba naye usisisombululo nyhani na, kuba kaloku uba usisisombululo uza kunika u-0 naye. Ngoku sathi siqaphele uba le equation yethu inezisombululo ezimbini. Xa uyijonga ke le nto iyakuchazela ubana iigrafu zegraf yethu inqumla kwiindawo ezimbini. La manani azoba ngu--2 no--4. Masenze omnye umzekelo. Umzekelo wethu wesibini, masithi u-f of x wethu ulingana nantoni. U-f of x wethu ulingana no 2. Okay, u f of x wethu lona ke sizathi simkhangela ubana unqumla ndawone na ku x axis ulingana no 2x squared udibanise u 20x udibanise no 50. Uba sifuna ukujonga ke ba i f u f of x wethu lo unqumla kweziphi na i graph kweziphi na indawo e graphini sizathi yonke lento silinganise no 0 masiyenze u 2x squared umdibanise no 20x umdibanise no 50 yonke lonto uyilinganisa no 0 kuba kaloku sifuna ukujonga ba inqumla phi na ku x axis zethu ngoku masithi siyenze lula le equation kuba kaloku siyabona ba kukhona uma u 2 eceleni nga x squared sathi sifune ba mayibe ngu 1 landawo ndathi siyenzeke sizathi sihlulahlule yonke le equation ngo minus ngo 2 basihlulahlula ngo 2 sizoba no x squared plus u 10x udibanise u 25 yonke lonto ilingana no 0 yona nto ndiyenzileyo ke kule equation ndiphinda phinde yonke le equation ngase kunene nangase khohlo ngo 1 umahlulahlula ngo 2 kanye nge half ngoku masenze lento besiyenzile kwaqala intersect siyenze sikhangela u x plus inani yonke lonto iphinda phinde ngo x plus elinye inani esingekalazi okwangoku sijonga ke u 10 no 25 lento besiyenzile kwaqala lamanani makadibana xa wadibanisa makasinike u 10 xa waphinda phinda makasinike u 25 masikhangele kamanani angena ku 25 ngu 1 no 5 no 25 xa uphinda phinda u 1 ngo 25 uzathi ufumane u 25 kodwa xa udibanisa u 1 no 25 uzawufumana u 26 akasebenzi u 5 xa umphinda phinda ngo 5 uza kunika u 25 kwaye u 5 xa umdibanisa no 5 uza kunika u 10 ithi lonto lamanani wethu ngu 5 no 5 ngoku ke sisombulule u x wethu xa umdibanisa no 5 ulingana no 0 kwaye u x xa umdibanisa no 5 ulingana no 0 naye loo nto ithi u x ulingana no minus 5 sizathi sijongeke le nto uba ime ngoluphi na uhlobo kwigraf yethu kuba kaloku siyabona uba sinesisombululo esinye kwigraf ithi loo nto le graf yethu inqumla kanye kwi-x axis kwindawo engu-minus 5 masiyibonise masithi nanku u-minus 5 igraf yethu izawuma ngoluphi na uhlobo izawuma ngolu hlobo izawuthi inqumle phaa kulaa ndawo inye kwi-x axis zethu kulaa ndawo ingu-minus 5 ayikho enye indawo ezonqumla kuyo kuba kaloku sibonile uba sinesisombululo esinye ngoku masithi siyibonise le nto ubana inobunyani obungakanani masiphindaphinde u-x umdibanise no 5 siphinde sithi u-x plus u-5 sibonisa nje ubana izosinika laa nto besiyenzi besinayo kwakuqala u-x umkhuphe ngaphandle ube no-x plus 5 plus u-5 ube no-x plus 5 uphindaphinda le nto ke izathi ikunike u-x squared plus u-5x plus u-5x plus u-25 xa uthi ke ulungise sizoba no-x squared umdibanise no-10x plus u-25 ngoku le nto ilingana nale nto besiyibonile ngasentla kuba kaloku zisombululo zale equation ezi masenze umzekelo wokugqibela kulo mzekelo ke sizathi sibone ubana sithi u-x squared uthabathe ke kulo mzekelo u-x uthabathe minus 30 yonke loo nto ilingana no-0 sikhangela amanani amabini ozothi xa wadibanisa akunike u-minus 1 xa waphindaphinda akunike u-minus 30 masithi la manani ngu-a no-b u-a xa mdibanisa no-b makakunike u-minus 1 u-a xa umphindaphinda ngo-b makakunike u-minus 30 masikhangele ukuba ngawaphi amanani angena ku 30. 1 uyangena ku 30 no 2 no 3 no 5 no 6 no 10 uyangena naye no 15 ibe ngu 30. Onke lamanani ayangena ku 30. Ngoku sizokhangela uba u A wethu ungubani, u B wethu ungubani. Sathi sijonge kuba u A xa umphinda phinda ngothu usinika u minus 30. Kwaye u A xa umdibanisa no B usinika u minus 1. Loo nto ithi elinye lalamanani funeke libe minus. Leliphi ke lizoba minus? Makhangela uba ngawaphi. Siyathi siqaphele into yobana u 5 no 6 bayasinika u 30. U 5 xa umphinda phinda ngo 6. U 5 xa umdibanisa no 6 uzasinika u 11. Kodwa u 6 xa u 5 uthabathe u 6 kuye uza kunika u minus 1. Loo nto ithi eli likhulu funeke libe minus, eli lincinci libe positive, libe plus ngamanye amagama. U x uthabathe u 6 kuba emkhulu, uyiphinda phinde ngo x umdibanise no 5, yonke loo nto iza kunika u 0. Sathi siqaphele ke into yobana xa uthi u minus 6 umphinda phinde ngo 5 uza kunika u minus 30. Xa uthabatha u 6 ku 5 uzawuthi ufumane u minus 1. Loo nto isibonisa into yobana iyasebenza ngolu hlobo. Uzawuthi ke sisombulule u x, u x ulingana no 6 kwaye u x uyalingana no minus 5. Ndiyacinga into yobana ngoku ungakwazi ukuzisebenzela wenze i quadratic by ukufactorize ngeminye imizekelo. Enkosi, uyonwabele.